Ningizimu Afrika le benkashana kamenze aphuza umlaza ngameva ngibelele kakhulu wengane zakwethu ke kuphina kuphi la kufinyelele kholo liphimbo njengamanje la megama ngumfeze ngithuthu ngakhumalo bathi ilast bona magumete ngiphinde ngicela wengane zakwethu ke ukuthi mhlawumbe mangawuthi usemusha wakasubscribe kuleli khasi elaka YouTube ngicela nje show ukuthi uyasubscribe bese okunye ngane zakwethu ungakhohlwa ukulandela kuFacebook it radio inkezo ngaza kwethu ke ngiyacela kakhulu lapha nanibizana ngobuningi beni ningifollowe lapha ekhasini eradio inkezo ingaza kwethu ke indlela abaculi abathenga imoto kulonyaka uyabona impela lokho kusho ukuthi ke izinga lomculo amaskandi likhula ngohlobo olumangazayo lapha namangabe ubheka ngendlela nje yakudala lapha ukuthi umculo nakuba mhlawumbe usufile ngendaba zama-CD kodwa ke ikhona enye indlela la khona abaculi abakwazi khona ukuthi ke bazithuthukise khona ngokuthi ke bathole okuya ngasethunjini bathole amasenti laphana. Ngaza kwethu ke ngithanda ukuthi ke sike sibonge le nsizwa yale phansi emnambithi laphana umenze ezikhono lami laphana. Insizwa sibonele ey'nkundleni zokuxhumana trend izindaba zokuthi ke engathi naye ulandela unyanyavu lwemoto lohlobo le-Corolla iToyota laphana ke ngaza kwethu inhle kakhulu laphana ke ishaya ngombala wayo silver. Ngibonile ozakwabo bembongele ey'nkundleni zokuxhumana basho nokusho ukuthi bambongele impela ngempela babonakala amandla ka-50,000 lawo bene kukhuphuka nezakho sibone inkunzi. Baningi kakhulu yokucula engane zakwethu abathe ukuthenga izimoto kulo nyaka kubala kubona oGatsheni. Sibonele uGatsheni naye ukuthi uthenge iFortuner laphana uMashelela. Ziningi kakhulu ey'ngane zakwethu izinsizwa ezithe laphana ukuthenga izimoto. Baningi kakhulu siyababongela kakhulu ey'ngane zakwethu. Siyakhombisa ukuthi ke amandla omculo ngeke wavimbe, amandla ekhono ungeke uze uwavimbe. Congratulations ngane zakwethu Mendli eze khona la msirede inkezo. Siyamhalalisela kakhulu lapha nomenzi ngokuthenga unyanyavo lwemoto. Sizibongelwe ngane zakwethu nje silokhu silandele njalo ey'nkundleni zokuxhumana kuphi nakuwuplus sha khona ikhwela sithi sicela ukulandela nabonisa uthando ey'ngane zakwethu ukuthi ke nisinike amandla ukuthi siqhubeke sinikeze izindaba ezihamba phambili, izindaba eziliqiniso, izindaba ezishisa bhe. Ngane zakwethu ingakhohlwa ukulandela kuFacebook ngiyazicelela at radio inkezo lona kakhwela khasele sinalo kuFacebook kanjalo la kuTikTok at radio inkezo. Niziphathe kahle wey'ngane zakwethu sengiphuma manjena kodwa sengiphuma nyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo.